narija tuzi kwari kwari inshuro ya 15 umuntu w'amahoro nka mundi wacu rutemera mundi wacu utwereka yuko mundi wacu ari amahoro ari umutekano hari no gufatana umuntu tugiye kongereza ko gusubira kongereza ku buvu muri kwa tuba turakora mu rwandi kwa makoperative sangwe ya komine shombo tutabesha tora ko biraza ko turatera imbere ariko ntituratera imbere cyane uko ntituramara igihe kinini dutanguye dufise imigambi ibiri umugambi w'urimwe murimwe tuba turarima ibigori turarima amashu turarima ibiraya turarima intore n'ibindi kandi ni tomato tuzisize inyuma iki nacyo umugambi w'ubworozi turafise ubworozi ngaha muri ari kwa cooperative ubworozi bw'inka aho tworora inka zikavyibuha kuya turonka amase y'ugutabira hantu turakorera tuongere tumaze kuzigurisha cyo turonka amahera kugomba kugombora ifumbire y'ikizungu tuzokoresha ngaha mu mirima yacu
ugambireho muri rw'amahoro so ugambire ruhaca umaze kwa kigiro 15 nyene hamba nukuri turashima cyane ko urumuri rw'amahoro werekana ko igihugu cyacu kirimo amahoro n'intara zose zirimo amahoro zirimo umutekano zirimo kandi ibikorwa by'iterambere kuko ruratumurikira amahoro no mu iterambere hanyuma abenegihugu bakabona yuko bashigikiwe igihugu kibashigikiye bagaca bigira mu bikorwa by'iterambere
imikambi